Bange mwa damaze bari bafise ububare mu ntara ya Makamba ishavuriraniga muri kino gihe imvo nifutwa ryabo ku rutonde rw'abemerewe gucuruza ibinyobwa bya Brahudi byakozwe mu gifure n'uramutswa iyo ntara atabagishije inama canke ngo asigurire icyatumye afata iyo ngingo. Uyu numwe muri abo badandaza bugariwe ububare yaganiriye na RPA.
Ngira ngo bamashanse menshi tubari basinze tutende n'abatifuze bashyiranza gufata ubari rumwe rumwe. Bafuse ubudakwije mu mategeko. Nyamara ugiye kubaza akaba kadakwije amategeko, ugiye kubwire. Bazobanza ngo abo hejuru. Abo hejuru nabo twebwe dufise ubari buto buto, abo tuzi. Yakaba bavuga bati amategeko tugiye kumunaya. Abafise ubari bukwije bafise ibi n'ibi n'ibi bakavyandika. Kubera umuntu abibuze abirondere.
Ubwo bubari bwugawe bwose hamwe ni 38. Abo badandaza bavuga ko bababajwe no kubona babanje kubatuza ikora ry'umwaka wose bagaheze bakabugarira haciye iminsi mike bishuye ayo mafaranga.
Itangaje baradutumye ngo tuzime tujye kuriha. Ikore, ibihumbi 44 twarayatanze. Cyari gitashe zo gukoresha umwaka wose. Ariko rero watanze 44 atari mu sisiteme yawe. Bamufunze ayo mafaranga ntazayasubiza.
Mu gihe urwo rudandazo rwari rutunze imiryango itari mike, abo badandaza basaba bafashe iyo ngingo kuyisubira ko ngo kuko kubaho bigiye kubamananiza kuri bo.
Ese nitwo nja kurinda amatungo nayo dufise aha mu gisagara. Rero abantu benshi inzara izakubisha. Udahe tw'ishuri badukumenye muri izo nzoga. Twagomba yuko nyakubahwa Matari yibuke yuko umuntu yasomesheje umwana afite ikazinga yasomesheje umwana abana bidigime y'urwagwa ariko ubu bavuze yuko ngo atari abantu bakoma akomeye banabona ko bakomeye bafise uburyo n'abasinidefinite gusa.
Kuri iyo myidogo y'abadandaza bahi Makamba uruganda rwa RPA ntirwashoboye kuranga kuri telefone ngo zirazana Francoise aramutswe iyo ntara ngo agire icyo ashikirije.